wala ndithu ndiyeke naka napeza maneti kuti makhala uzindikiti muzindi wathu unaliona kuti malungu amachita nyengo ya dzinja ndikogovula ndiye maneti atabwera titalandira kuzi nango nyika maneti aja mungu wafutsa wika
Oh, my God.